Ciao.
Yeah. Esi Mwendi.
Esi.
It's Kwabulozi most wanted.
Mambo. Jambo. Muliza ke milango.
Why baba molo nanya? Yeah. Kono halu na nilipuzo nyana. Check. King Mbunga Haisa Silima Wate Mabukua King says Tisabalu Hate Kiskamani says Tisabalu Late Baluna Batu King says Tisabalu Mate Esi Mwendi Kimushobo Chole Wai Waluna Fela Wabona Wobo Esi Mwendi Luto Kwa Kupumela Esi Mwendi Kona Fela Nzila Makutumeza Esi Mwendi Kunani Babalu Tamezi Kutimwenda Kibatu Babalu Tamezi Esi Mwendi Kunani Babalu Tambezi Babalu Sehanga Fela Nikolu Tundamezi Check. Kabalu to kwa ma sponsor kutispina kutahelela ni video house sponsor kusibene ma light lwa donza kapakuna ni zelu patela na zelu to kwa kuiponza kapakwa metolu chamilwe masila kutaluboni kapanjikili pina masila kutima DJ kuziliza kwanji mwanzila kapamwenti kuna ni elu tulile mila kabalu na fela talent ya kutuma kapanzila butelele solu to kwa kupuma kabalu to kwa muso kutisaze mkulu na kapakonga fem kuna ni elu to kwa kuluma King Mbunga Haisa Silima Wate Mabukua King says Tisabalu Hate Kiskamani says Tisabalu Late Baluna Batu King says Tisabalu Mate Esi Mwendi Kimushobo Chole Wai Waluna Fela Wabona Wobo Esi Mwendi Luto Kwa Kupumela Esi Mwendi Kona Fela Nzila Makutumela King Mbunga Haisa Silima Wate Mabukua King says Tisabalu Hate Kiskamani says Tisabalu Late Baluna Batu King says Tisabalu Mate Esi Mwendi Kimushobo Chole Wai Waluna Fela Wabona Wobo
Esi Mwendi Luto Kwa Kupumela Esi Mwendi Kona Fela Nzila Makutumela
Mwendi Kuna Ni Mulo Iyata Mezi Cause Lisubala Game Famoli Yata Mezi Neva Swanela Kupula Pa Stulu Sa Pupula Mwa Underground Baba Mwaba Sanyola Kipula Bunda Pina Esi Yebu Hali Nemit Esi Mwendi Ki Enemit Zakucha Enemit Food For Thought Let Men Eat Apweke Luziba Focus Wa Cause Wait A Minute Yeah Lulikile kukutanga kwani kwa kuchocho mezalu kwani kani Kami tapa neba malines inekani kwa Wauta kuli yes yata mezu kani kwa Mulala no ice kakwama Niko na aluna mwendi ice kakwana Nako ya kublowa mwala ifika sana Lwasinye nako maybe we nice kapanya
King Mbunga Haisa Silima Wate Mabukua King says Tisabalu Hate Kiskamani sesika Tisabalu Late Baluna Batu King says Tisabalu Mate Esi Mwendi Kimushobo Chole Wai Waluna Fela Wabona Wobo Esi Mwendi Luto Kwa Kupumela Esi Mwendi Kona Fela Nzila Makutumela King Mbunga Haisa Haisa Silima Wate Mabukua King says Tisabalu Hate Kiskamani sesika Tisabalu Late Baluna Batu King says Tisabalu Mate Esi Mwendi Kimushobo Chole Wai Waluna Fela Wabona Wobo Esi Mwendi Luto Kwa Kupumela Esi Mwendi Kona Fela Nzila Makutumela King Mbunga Haisa Silima Wate
Kiyokuzo
Esi Mwendi Kimushobo
Just tell us
Esi Mwendi Luto Kwa Kupumela
Amulu Walabe
Kapaito Kwa Baking Benevinche Dile Bridge Pop and Whip Nice up